Enda, ndo vha ndi khou vhala maṅwalo hafhanoni, ndo vhala kha bugu iṅwe ya bugu dzo no vhidzwa upfhi pentateuch, marifhi o ṅwaliwa nga Mushe kana Thora, dzi vhidzwa upfhi pentateuch kana Thora. Ndo vhala kha bugu yo no vhidzwa upfhi Exodus, nda vhala chapter 20, ndi tshi ya kha verse 16, ndi khou pfha hu tshi pfhi u songo amba mafhungo a u zwifha kha wa hau. Vhathu vha hashu, hu na masiandoitwa hafha. Ko amba mazwifhi kana ko zwifha kana ko amba zwisi zwone. Musi vhone vha tshi amba zwisi zwone, ndi hafha lune vhaṅwe ni vha ni khou ḓivhangela malwadze na mitsiko ya malofha, malwadze a dzi mbilu. Ngauri musi vhone ndi vha vhudze tshiphiri vha tshi khou amba zwisi zwone, mbilu i ya tshintsha kubombele. Uri kana vhone vha tou vha masta, uri kana vhone vha tou vha maistesele kana vha tou zwikonesa u zwifha, lune vha tshi khou zwifha ro vha sedza maṱoni ri nga si zwi vhone. Ra vha sedza tshifhaṱuwo ri nga si zwi vhone uri vha khou zwifha. Fhedzi ngoho ndi ya uri mbilu i vha yo shandukisa kugombele. Ndi hafho hune vhaṅwe vha wana vha tshi vho lwala malwadze a mbilu. Tshiṅwe tsho no vhanga vhulwadze ha mbilu ndi u zwifha. A thi nga vha zwifheli ṋamusi ndi khou nyaga u vha vhudza ngoho ndi vha dzumbule zwine vha zwi ḓivhe. Ndi ngazwo arali vha wana hu na milandu nga maanḓa mashango ḓavha na milandu ine arali vha khou nyaga u vhona uri muthu u khou amba ngoho, vha swika hone vha mu pulaka mutshini, vha mu vhea mutshini. Houḽa mutshini ndi vha vhudze vhathu vhashu, houḽa mutshini u vha wo u khou testa heartbeat, houḽa mutshini wo vha connectiwa kha muvhili, u vha u khou sensa kurwele kwa mbilu kana vha tou kona u zwifha hani. Fhedzi vhone vha tshi zwifha hu vha hu na vhathu vhavhili vhane vha vha vho no zwifhela, vha sathu swika kha hoyone vhone vha pfhunga vha khou mu zwifhela. Wo thoma ndi vhone muṋe, ngauri vhone ndi vhone vho no ḓivha ngoho. Wa vhuvhili ndi Mudzimu, vha vha vho zwifhela vhone vhaṋe u thoma vha zwifhela Mudzimu. Wo vhuya nṋe, ai ndi nga si tori vho nzwifhela ngori ngo i ḓivhiwa nga vhone vhaṋe. Nṋe ndi ḓo dzhia zwezwo vha mbudza zwi zwone ngoho, zwi amba uri nṋe ndi ḓo vha ndi khou tou ḓivha ngoho i si yone. Vhone vha vha vho zwifhela vhone vhaṋe, ngoho ndi ya uri vhone vha tshi zwifha mbilu i ya tshintsha kurwele. Vha 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 khou zwifhela vhone vhaṋe. Kare ḽi tshi u ḓifha mitsiko ya malofha, ḽi tshi u khakhisa mbilu, bomba malofha, ho i khakhisa kurwele ngo zwifha. Vhone vha tshi zwifha mbilu i tshintsha kurwele. Mulaedza kha u swike, kha vha u fhirise, kha ri shere, kha ri fhirisele na vhaṅwe, ri thusane vhana vha Mudzimu, ri fhungudze malwadze ya dzi mbilu na malwadze ya mitsiko, mitsiko ya malofha. Vha khou khakhisa mbilugwa, u zwifha ndi tshiṅwe tsha hone, u i khakhisa. Ndaa.